Kue 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 kue, liam menyingo prajanji. Oh, oh, oh.